Kia ora, ko Sharon Holt, tōku ingoa. Kei te pēhe te ahua o te rangi. What's the weather like today? Kei te pēhe te ahua o te rangi. Kei te tau te kohu. The weather is foggy. Kei te tau te kohu. So if the weather was hot, you would just say, kei te wera. Cold, kei te makariri. Snowing, kei te hukapapa. Warm, kei te mahana. Fine, kei te paki. Windy, kei te pupuhi te hau. But today, kei te tau te kohu. So there's a sentence for how is the weather? Ka kite.